ngisabambe sengithola udale suku zonke ngichithe isikhathi naye bobuhleze ngijabulisa dalo mangifila kabi uhleze ngifudumeza this love I've never felt phambi ulwaze lwamfikela na sithandwa sami uthando lwami kaluboni mhlobo muntu wami
Some day, some day, some day, some day.